baratuzi ni twishi twashoye gutraininga ku mwanya ukomeye za alo urimawe sawa umbiki ubugari ndajya turaho turagazura nibaza ko nibikogwa ariko kandi mukindi baravuga ngo akeza karigura
ego
vyo twaza ko bidashoboka muzima biba bishoboka turabira ko byashobokeye naritwa mutima narabona abakomedi batandukanye zobonana kuko sinibaze ko nzonakora komedi ariko maze kwicara nkakora cyane ivyo nibaza ko bidakunda biriko birakunda ntacho nza kubivuga ko cyane ariko kandi impamvu noshimira abo bose mwavuze ndayizi kubera ko akazi baragakoze ntarakabamwe ivyo nakoze nabikoze ndabarabiramwo ico kintu gikombe nakoze no mwuga ndabira kuri bo kuko nta kindi citegerezo nari ifise si jewe ntangidiri ariko kandi haragerige hakenegwa naka
okay
nibaza ko nkuko mwabibonye ku mbuga zitandukanye mwoguma hafi jewe mwakano kanya nta cofise ndabivuga ko cyane ariko kandi nibaza ko imbuga zabicishije ku bwa mbere mwozegera cyane ziguma zitegura kubabwira uko bibandanya canke vyabandanije.
Yes, mwana mtsoba kunzi one by one TV akuri mikro ni Lucas Tomota inyuma ya kamera ni Anso DJ mabandi kumwe na Mutima le Comedien bose bameze nka minani fiyarisi ni hens
Fleury
minani Fleury pito sindi kora mtsa kunzi one by one TV
murakoze cyane gose nizere ko mumeze neza
ego Mutima le Comedien na makuru menshi dufise yuwawe kandi na makuru y'ingenzi abantu bakwiye kumenya byinshi twabibajijwe hirya no hino ku mbuga zitandukanye so abenshi ica mbere reka tubanze dushimire kwanza abantu basanzwe bagukurikirana kuri page ya Facebook ya Mutima le Comedien YouTube Instagram hamwe na Twitter ego hama Mutima le Comedien twarabonye wakoze ubukwe nico kibazo cya mbere kuko nico kintu cyatanguriye ko bwa mbere abantu benshi bagumye biyumvira ko cyane ukora ubukwe ariko mu nyuma utakutubwira yuko Parrain yaguhenze byagenze gute Mutima
bana wa mama wa mudemu ni pamije ndende ko ndo mbere cyatumye nirasa mwibi bintu ko mbere nagakuko baga bambwira ngo murongo remo propose ngo turo gufasha none maze kumushikana muntu eshwa ndabona rero na bose bambwira ngo ifashe ndaje parukuno yagoma kokeza ngo mutware ngo asaneza ngo nami nkanyari ngo afisa mari bori kugera mu kawa none ubu nguye muri mpoba nishwa jenda ndiko ndicu ndamute hans ndamwirukana ntara moteri ndakeza urumva gutu uyu muntu ona ebaka ona fi
nibaza ko nkuko mwabibonye ku mbuga zitandukanye mwoguma hafi jewe mwakano kanya nta cofise ndabivuga ko cyane ariko kandi nibaza ko imbuga zabicishije ku bwa mbere mwozegera cyane ziguma zitegura kubabwira uko bibandanya canke vyabandanije
hari umuntu watwibwira akabanga tubwira ati ko cyo bari gikorwa cyakorewe mu gihugu cy'u Rwanda cya Uganda nako
oya jewe vyo vraiment n'umuntu ariko kandi page ziwanje igihe cyose ngwana no kugira ngo ubuzima bwa comedy n'ubuzima busanzwe ntihagire ubivangura rero nivyo
ubutandukanya gute imbuga zitiriwe Mutima zitari Mutima
ziriho biraboneka ndiko ndagerageza gukora ama live kugira ngo babibone kandi rero no basaba ko baguma ku mwanya ko bari ama video aguma chako bari ama foto aguma chako habari ama info yihuta aguma chako ho muri kano kanyu giye kuraba ku mbuga urabonaho ama foto ku munsi bivuga concert kandi ikizokomeza yuko ari imbuga yiwanje hariho live barankurikirana
abantu bose bafise umujinya ngo yuko tujye dubatumira kuko barabahaye invitation mu nyumura yihindura
nabivuze imbuga zizogenda zirabikurikiza ku mwanya bagume hafi
yego biragenda bikurikirana uri kurategura twenga na Mutima show byitegure gute bimeze gute mbega bizoba bitegure gute mu mwaka canke ni bizoba muri uno mwaka nyene wa 2020
bizoba itariki 25 z'uku kwa gatatu 2020 ikibanza ni kuri ingobar 17 top tuzadutanguye kwinjira na 5,000 tike VIP 20,000 tike sponsor 100,000
okay Mutima le Comedien ufise team ikomeye cyane yitwa Mutima le Comedien ariko akabaho na Mutima junior na Mutima junior mbega abantu kuko iyo Mutima junior abenshi ntihari baramenya cyane badi Mutima le Comedien ubu batandukanyiriza gute Mutima junior na Mutima le Comedien team
Mutima junior n'abantu bataramenyekana bataraja ku mugaragaro ariko baragerageza kwiga mu kindi bavuga ngo ni nkingemwe ariko vuba bazotangura gukina muri team Mutima kubera ko twararabye dusanga ko hari giye bisaba ko turokwita abandi tuvuga ati rero ko turokwita abantu dusanga twazanya batari bo ifo ko dutegura ingemwe abana bato batugira ngo bakurire mwimwemo kwera gukina comedy ni mwemi ikomeye cyane gose abantu benshi badatahura rero kugira ngo ntizore turokwita abantu tutazi tuzore turokwita abantu tuduhuza dukura muri mutima junior tuduza muri team umutima
kumuntu wakwifuza kwinjira muri mutima le comedy cyangwa mutima junior byogenda gute
nibaza ko aro wa procedure atagoye ko ntamera dusaba ko ningabirano mutima mwirandadu hezagije ba boshobora kurondera bakavugana ababikeneye twobakira
okay so munze cyuko abifuza kwinjira muri mutima le comedy cyangwa mutima junior murahawe ikazi ariko ikibazo rero nta numero ya contact bafite numero ya telefone kugira baba barondere
nibagume kuri page bakumye kuri page ari numero ziri kuri page ziwanje arabakurikirana ama page yiwanje kumwanya kumwanya ari umuntu ankeneye direct arashobora kundonka atagahaze
ego mwarashoboye kugusaba guverinema muyisaba yuko yo kugura amakaraoke n'ibindi bintu byankenegwa kugira ubuzima bubandanye ku bantu barabatunzwe n'ubwo buzima bw'amakaraoke n'ibindi mu minsi mike twaje tubona mu mushikiranganje n'ari hagati mu gihugu avuga yuko karaoke bazuguruye ndetse n'amasona n'ibindi bitandukanye mbega byarashitse mu gashimira guverinema kuri ico kintu yakoze kugira amuvuga ati turabashimiye kuri kiyo kintu mwakoze canke ugenda ubigiriwe ko nganyene kuri one by one tv
bwamena mbere n'ugushima hama kandi impundu ntibungwa baza ko rero vuba bizogaragara yego
nikiyo kintu abantu benshi bazi ku mutima nka logo yiwe nka mutima le comedy
baratuzi ne twishi twashe gutraininga ku mwanya mu ukomeye za alo urimawe sawa mbiki ubugari ndajya turaho turagazura na materme menshi
ego arahaca abantu bose bavuga yuko ngo amashyira hamwe nakunda gufasha abantu ariko mutima le comedy navuga ko ari mu bantu ba mbere bafite ama contrat menshi wakoresheje uburyo we cyangwa ubuhinga bwo kugira abashyira ku credit
nibaza ko nibikogwa ariko kandi mukindi baravuga ngo akeza karigura
ego
vyo twaza ko bidashoboka mu buzima biba bishoboka turabira ko vyashobokeye nari twa mutima narabona ba comedy batandukanye zobonana kuko sinibaze ko nzo nakora comedy ariko maze kwicara nkakora cyane ivyo nibaza ko bidakunda biriko birakunda
ego tutarabone kuri chat ya WhatsApp ushimira abakomedi arimo kigingi gasore il de force le comédie uwo mutima kuko niba kibakora kino gikorwa nk'icyo cyo gushimira abandi baba kuba ari mu mwuga umwe ahubwo ikintu kiba habaho urwanko ukumva umuntu je ujya mu kwa yateye imbere shaje wapi kwira ahubwo ngiye gukora umuti kugira ndamukorore icyo kintu kuri mutima gihagaze gute cyangwa kimeze gute
ntacyo nza kubivuga ko cyane ariko kandi impamvu noshimira abo bose mwavuze ndayizi kubera ko akazi baragakoze ntarakabamwe nivyo nakoze nabikoze ndabarabiramwo ico kintu gikombe nakoze no mwuga ndabira kuri bo kuko nta kindi citegerezo narifise
yuzo se idiruri bukaba tukavuga ati reka ndamwire kumona kigingi basaronke ko gana we duke cyangwa gasore
si jewe ntangidiri ariko kandi haragerige hakenegwa naka
okay so mutima le comedy nta mwanya munini dufite muri kino kiganiro cyacu ariko tubibutsa abantu yuko tuzogaruka dukora n'ikindi kiganiro mu nyuma ariko wowe ufite byinshi ushikiriza abakunzi bawe bagukurikirana hirya no hino ari bafite akajambo bashikiriza nk'abakunzi bawe
nta kirenga kubabwira ko murakoze cyane gose mwe muduteze imbere na ntaryo mukama baduhezagirire
ego reka tugushimire cyane gose muri kano kanya waduhaye
murakoze cyane gose
yesu bakunzi ba one by one tv ya liquid of promoter ari kumwe na mutima le comedy ariko ari kibazo na gena mu ba dj ariko sindi kuno gacisha mwo gato gusa mu camake ariko mu wundi munsi ukurikira tuzobandanya n'icyo gikorwa peace peace